Please like, subscribe, hit the bell icon so that you are alerted if you make a new upload. Come let me subscribe, guys. So yeah, I wanna la ano kuko herine ben Mayengani akar na come back. Tlamban ngana ka WhatsApp un kuma post talo kuri refill up Giyani stadium ben Mayengani kuri ni melela ina pia kona kuri. Ameka tava lana play le pita muka avakumbe kota lana playa original fill up le Giyani le ngayenla history and stuff. So tava na lana pia kona lava ngena ka Twitter tava kava posta isone ku President Mayengani I posta ka Twitter and then we Facebook. Yoko last time I checked that was September last year. Se tava na lana apu kore lana pia kona tava erinjani tatika dise yemana album ya ko le nga ta huma hi Good Friday ya bo Mr. ya psychology ya na bo Mr. Post ka le ka ngalasi kuri swi tele leswi hi nga va excited for swona this year filapu album ya bo psychology o Mr. Post event ya thing na diet 5 pela 75 looks one atar ko la ka fana na ka lo hebo January so na posta son 75 looks one eta bona gore event ta ba success na without Ben Mayengani maso. So na Ben Mayengani event ta bona e yona e September ile gore the dam sta fika ka maximum capacity na hebo 2018 akuri akuri 15,000 attendance ya kona and then loko President Mayengani ayo fila pa Giyani va successful kumbe next year wo May not April May avata fila pa peta mukava naswa aita avata endliwa matimu man'wana ya more naswa ene tatona album ya President Mayengani ya dise kuri yi ta va yi ri njhani compared to leya last year compared to na leya 2020 ku ri mid-20 ya 2020 a yi ri hot album leya ku ri ya na yi hleketa na sweswiwan mara one thing hi ti album leti tirhisaku hi President Mayengani i ku a hi album leyi nga to i ta yingisela n'hweti yin'we ntsena i album leyo lose letin'wana hype yi hundzini wa swi kota ku sala i yingisela ku fana track leyi ni ri bisaku la in the background marito ku ri loko no pfulela base ni ta rito ku ri ya track leri wana swa ra nyanyula ku twa leta ti nga huma hi December ti nga huma after yona album leyiwa loko tin'wani ti-album ko va album ya n'hweti yaleyo ntsena yi mi tsakisa n'hweti yaleyo yi hundza mali leya President sala yiba a ni swi tiva ku ri mi pfumela na mina na mara hi leswi mina swi hleketaku ku ri tin'wana ti-album leti to i enjoya even after nkarhi wu hundzini ku nkarhi lowu tsakisa ngopfu i December vhele se a rezi hi ta vona fill-up re-fill-up September mi va ready September ku na excuse fanele hi ya attend le Giyani a ku na excuse.